Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Appreciate
siyabingelela ngegamela likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Angizothatha ke bazalwane isikhathi eside. I think ngizothatha nje mhlawumbe isikhathi esingango 1 hour, 2 hours. Yes. Can we bazalwane quickly go to the word of the Lord? Can we quickly go to the word of the Lord? Siyabonga baba egamela likaJesu waseNazaretha. We highly appreciate what God is doing through you ngegamela likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu ngabe bazalwane. I believe ukuthi one of the errors bakumakhaya esinayo as indle mnyama no esenza indle mnyama ukuthi we dearly celebrate abantu bakude dlamini and fail to celebrate our own. Let me repeat again. We dearly celebrate abantu bakude makhaya, but when it comes to celebrating our own, we fail. Siposta othini JC Onowell Jones, Dr. Miles Monroe, but we don't post our own.
Shepherd Boucher.
Yes. That is what we do, Mazalwane. That's the first statement. Second statement, Mazalwane, we like to celebrate umuntu mase ngasekho. Yabo nje namhlanje mase uvuka ushusha ngasekho. Ngabona nje ithombe na ku Facebook ushusha kanjani kanjani kanjani, but you've never shown love while I'm still here. Yeah. So that's what we do, bazalwane. So leyo nto leyo ngiyacela bazalwane siyekeni. And that's one of the reasons why we fail to honor and celebrate uma ngabantu kaNkulunkulu ecela ama pledges and offering. Uma ngase kufike la umunye umfundisi abeka itende la, ungabona ngakho ama 1000 imali enkulu bazalwane. But when it comes to our own, bazalwane, our very own, we don't celebrate. Ubaba umfundisi umyeni bazalwane, him ndithi ngumkhuluwa bazalwane. Umkhuluwa is a big brother to me bazalwane. So I believe and honor uNkulunkulu wakhe bazalwane. He's not a brother to me, kodwa he's a senior to me bazalwane. That simply says whatever I show you, I respect it. Not only to respect, thina futhi bamakhaya esithathu before singene kwezi, siyathanda bazalwane ukufika into esingayisupporti. Siyathanda ukufika entweni nje singayo, sigcwale gcwale i-stadium when it comes to your offering bekhona 1000. Namazelwane, can we when we support, asingasupporting ngemlomo ne-presence yethu, may our hearts be there. Inhliziyo yomuntu imali yomuntu khona mazelwane. One of the symbols that proves ukuthi Mcebisi siyamthanda uNkulunkulu, it is valuing him financially. Namazelwane, problem yethu sikhona physically but ngekwenhliziyo asikho, because ivalue yemali yokuthi siyamhlonipha uNkulunkulu asikho eduze kaNkulunkulu. Ngikhona mazelwane, let us go to the word of the Lord. See, season of glory. Jesus Christ. Asiyembazana kuzwe kaNkulunkulu kwincwadi kaLuke chapter, mfundisi ongiba, chapter 9. Siqale ukufunda kuverse 28. Ngicela ngifundela masesithelwaze ngisithi amen. Ngiba masekungelo incwadi kaLuke chapter 9 siqala ufunda kuverse 28 ngelo.
Mazwi kungathi izinsuku zaba yishagalombili, wathatha oPetro noJohane noJakobe wanyukela entabeni ukuyokhuleka. Kwathi ekukhulekeni kwakhe isimo sobuso bakhe saba ngesinye, nezingubo zakhe zaba mhlophe zacwebezela. Bheka, wakhuluma naye amadoda amabili ayengoMose noEliya, abonakala ngenkazimulo akhuluma ngokumuka kwakhe abemelwe ukufeza eJerusalem. UPetro nababe naye babekhelwe ngobuthongo, kepha sebephapheme babona inkazimulo yakhe namadoda amabili emi naye. Kwathi ekwahlukaneni kwawo naye uPetro wathi kuJesu, Nkosi, kuhle ukuba silapha, Masakhe amadokodo amathathu elinye libe ngelakho elinye libe ngelika Mose elinye libe ngelika Eliya wayengazi ukuthi uthini esakhuluma lokhu kwafika ifu labasitha labasithi beza besaba ekungeneni kwabo efwini
While he was saying this, a cloud came and overshadowed them, and they were fearful as they entered the cloud. Colossians chapter 2. Verse 17, Lithi, such things are only the shadow of the things that were to come. They have only symbolic value, but the reality is found and it belongs to Jesus Christ. Father, we give you glory, praise, and honor. We pray, Lord Jesus Christ, that may your presence, Heavenly Father, be in this place. We pray that may Jesus be exalted. May Jesus be exalted above everything that we know. May you nullify everything that can try to exalt itself against the knowledge of God. In the name of Jesus Christ, we pray, Amen.
Amen.
Uzalwane sibi theme yethu ithi the later glory bezalwane. One of the things ezongena uchazile baba umdolomba Monday ngendaba ye later glory wachaza uDlamini taking us to a future glory wafika izolo uGambushe wachaza ne financial and information glory. But bezalwane ngicela ukukhuluma ngalento ukuthi yini ezokwenziwa ileta glory bezalwane. Number one of the things that we need to understand and know as a church ukuthi uma ngabe sikhuluma ngeglory sikhuluma ngani. Bible lithi bezalwane, there are two testament, there is the Old Testament and the New Testament. Khona bezalwane, khona i Old Testament and the New Testament. Bible ke from Genesis to Malachi abantu bekade be function khona bekade bebathathu, bekhona umprofeti bese bekhona umpriesti bese bekhona inkosi. Nikhona bezalwane, labantu bekade besebenza hand in hand kwi Old Testament bekade besebenza khona. Bible izokutshela ke ukuthi uma sikhuluma ngeglory, when you read kahle or when you go to i diary, izokutshela ukuthi it is a radiant of something, inkazimulo yento ethile, says the diary. It is a radiant of something. Okusho ukuthi uma ngabe uphethe ilight bese uyibhekisa esibukweni, what you see coming back to you, lento oyibona ibuyela lapha, i radiant lento oyiphetheyo. Okusho ukuthi it is the light bouncing back to you, lento oyibona lapha into oyibonayo kwi light oyiphetheyo. That is the glory, it says ikwidaya. Uma ukhubeka bazalwane ke ufunda iBhayibheli lithi makuthola abantu bekade bathathu, it was a prophet, it was a priest, and it was a king, bekade besebenza hand in hand begcutshika Old Testament. Bible lizokutshela ke ukuthi from the book of Genesis to the book of Malachi, labantu laba bekade bonke belangazelele into ethile ebekade ikhona. uNkulunkulu udale umuntu wambeka ensimini yesidi, Bible lithi wamvakashela njalo ngobusuku bokushona kwelanga, mayimvakashela ukuthiwa bekade becommunicate nomuntu. So umuntu ewa, bazokutshela ukuthi ngokwe theory umuntu bayewa uwe wawa nakwinkazimulo kaNkulunkulu. So mayewa ewele sonweni, kwasuka the glory that was there in a man. So umuntu waphila as a human being, no longer functioning as a man full of glory of God. Wangasasebenza ngaphansi kwenkazimulo kaNkulunkulu, but wasebenza esewumuntu, wasuswa ke ensimini eseyidini. From that time ke umuntu uqale wasebenza ngamandla wakho. Uma ngabe umuntu ewa ewele sonweni, ubeka
kathenga uyaz into kuthiwa ukusebenza kanzima but mayiwele esolweni watshela kuthiwa uzawukudla umphu ithukuthuku womjuluko wakhe he shall eat the sweat of whatever that he has but he says waqala waqhubeka uma iqhubeka umuntu esesebenza ngamandla from chapter 5 ka Genesis uqala kulethwa abantu abazalwa makuzala abantu babeli mafunda kahle Genesis chapter number 5 verse 24 babe kwaba khona umuntu phakathi kwenzalo ka Adam obizwa kuthiwa uEnoch babeli says uEnoch he walked with God until he was no more angazi ke mina noma waqala wa experience inkazimulo yini because I believe ukuthi ubengaza kwazi ukuba uno more unless there was a certain glory that he experienced uEnoch was able to experience a glory that no man on earth was able to experience esaphila but wahamba noNkulunkulu until he was no more okusho ukuthi each and every day of his life bekade hamba naye uNkulunkulu there was no day la khona behamba uNkulunkulu engekho each and every day when Enoch was walking he made sure ukuthi ama steps wakhe akahambi uNkulunkulu engekho kuthiwa wahamba naye until he was no more asimazike kuthiwa ya even namhlanje noma unga trace ku Google map unga trace ku family background yakhe akaziwa mazoma wagwinya inkazimulo yini kuthi wahamba isikhathi ke makhamba isikhathi asimazi futhi ukuthi yini leya mshumayiza kangaka mdolomba eyamenza ukuthi akwazi ukuhamba noNkulunkulu I believe again ukuthi mcebise akhona ama persecution abekade ebhekene nawo kodwa ke into ebekade imenza ukuthi akwazi ukuhamba it is the presence of the almighty God bengaza kwazi ukuhamba each and every day facing tribulation storms and trial unless God was with him bengaza kwazi ukudabula whatever he was facing unless the presence of God was with him sesiyakholwa ke siyathola ukuthi when there is a presence of God mani uma wahamba naye okusho ukuthi uhamba there is God okusho ukuthi biblically umuntu uyakwazi uhamba noNkulunkulu until angabonakala according to the state of the Bible uyakwazi ukuhamba naye okusho ukuthi mnyeni ipresence yakhe it is able to consume a man until a man is no more ngoba kuthiwa wahamba naye until he is no more okusho ukuthi when there is a presence of God in your life it is able to consume and eat you until wena ungabikho bese bekhona yena wahamba naye until he was no more wahamba naye bible says ke wahamba isikhathi hlela phansi mcebisi wahamba isikhathi mahamba isikhathi but waqala kwaba khona inzalo makuba khona inzalo kuthiwa uNkulunkulu wabiza uAbraham out of inzalo kaThera mayimbizo uAbraham kwinzalo kaThera kodwa akahambe naye mayihamba naye ke so fana njengakudalanga mayihamba naye ke uAbraham naye uAbraham wahamba etshela ukuthi there is God in heaven wahamba naye emlandela uAbraham kuthiwa wasuka ezweni lakubo waya ezweni elikude ho uthe umdolomba into ezokwenziwa ilater glory into iso elingayibonanga impela wahamba naye wangaphuma yedwa waphuma noLot noSara bahamba babehamba noLot noSara kuthiwa kwafika isikhathi ukuthi kwanda impahla makwanda impahla kuthiwa bahlukane babehlukana uLot waphakamisa amehlo wakhe wabona ilizwe elihle wabese waya kulona kuthiwa uAbraham waphakamisa amehlo wakhe akazange abone kodwa kuthiwa waphakamisa amehlo amehlo ahamba kwaze kwaphela iislands kuthiwa kodwa ke as far as your eyes can see that is the glory of God ngoba akabonanga ukuthi yapi but as far as your eyes can see lang zokusha angazi ukuthi ubona ke kodwa as far as your eyes can see ngoba noma ngabe ubona ngathi kuyaphela but as far as your eyes can see ngoba in the later glory into zoyenza uNkulunkulu into isho elingayibonanga mani sayibona kusiyona masakwazi ukubona ukuthi lo muntu usume kuwheelchair siyakwazi lokho lo ovukile ekufeni siyakwazi lokho lo ophile engculaza siyayazi but one thing I know about as far as our eyes can see ha ah, good wahamba ke Abraham hamba noNkulunkulu angamazi umyeni ngifundisa ukuthi sengiyawazi ukucotha bazana ngisasheshe ngangizwa ngithi sengiyawazi ukucotha sengifundisile umuntu lo sokuthi Abraham as far as your eyes can see wahamba Abraham ehamba noNkulunkulu kodwa ke naye into dlamini sithandaza into emenzi Abraham umdolomba anga give up endleleni noma isibelo sika Sarah sekubonakala ngathi akwenzekile ukuthi is the presence again of the Almighty God into emenzi Abraham wanga give up isethembiso as much as kuhambisa ikhati there is no fulfillment but even though there is no fulfillment but God is there noma abi fulfillment ingekho into esenza abazalwane siduduzeke is the presence of God ngoba noma ngabe singahamba u 10 years imoto singenayo into esiduduzayo is his presence upon our life ngoba the presence of God ikwazi ukuphelisa i appetite ezinye izinto bese ulambele lento yokufuna yena kuphela wahamba uAbraham enente yodwa that as long as there is God in my life ngizohamba kuthiwa uthe my hamba uAbraham kwahamba isikhathi watshelwa 15 Genesis chapter 30 kwathi uAbraham inzalo yakhe izobanjwa ezweni engasilonelayo wahamba uAbraham etshelwe lokho kwahamba isikhathi ke isizukulwane nesizukulwane into ebekade benza bahambe it is the presence of God in their life kwaqalwa kwabanjwa inzalo yakhe yafakwa egibhithe mayifakwa egibhithe inzalo yakhe bible says ke into nabo bonke baduduzayo ubukhona bukankulunkulu wazala umose makuzala umose mdolomba umose wazalwa abantu bakankulunkulu basenhluphekweni but the Lord akakhohlwanga isethembiso asenzile mayibiza uMose makhanda sohamba nje manje mayibiza uMose emyeni wabizelwe entabeni ho mayibizelwe entabeni uMose ubona ihlale sivuta mayibona isihlahla wabona ubukhona ha bukaNkulunkulu ho into emenze uMose wanamandla okuphinda eGibhithe ayebhekana noFaro ambalekile the presence yento haya ahlangane It is the presence of God. The presence of God. Yameza wakijima. Wayobhekana nomuntu amsabayo. The presence of God is able to salvate. The presence of God it is able to strengthen us. Oh God. Uthiwa ke wabuyela emuva. Mayibuyela emuva myeni kuthiwa uthe mayifika ha eGibhithe night amaleza. Sesiyathanda sibuka ke uMose into ezokwenziwa in later glory. UMose myeni uthunywe kubantu abawu-2 uthunywe kuma Israelite wathunywa amakhaya kuma Egyptian kuthiwa nento kumele uyenze kuthiwa Mose umufika kuma Gibhithe ungakhulumi phose nje kuphansi ma ufika kuma Gibhithe watshela ukuthi mina ngehlile ma ufika kuma Israelite bona ungawanikezi imbonakaliso miracle signs and wonders ubanikezi lizwi because they know the word but amagibhithe akholwa into zezangoma so bona i-deliverance yamkubo kuzomele baphume ukuthi babone izenzo but nina ningabami ningazi ngenzile noma ngingenzanga mangikhulumile kini it's more than enough ningandinga ukuthi ngenze uma engathi namhlanje siyahamba sesiyahamba noma ngabe ningangibonanga noma ningibonile uma ke ngasho sesiyahamba in the later glory abantu abazohamba kwi-later glory abantu abangadingi ukubona abantu abazomthemba noma enzini noma ngabe engenzanga ngoba ubukhona bakhe it's more than enough i-presence yakhe ahlale phansi bafundisi sothakaza nje yama i-presence yakhe bazalwane it's more than enough ayikho makhaya into enamandla njengobukhona bakhe ayikho into enamandla njengepresence kaNkulunkulu ipresence yakhe emyeni ikwazi ukuqeda ne-appetite yesono bese idivelophe i-appetite yokufuna yena the presence of God ikwazi ukwenza ungayinaki iminako yelizwe ingabi nendaba into okumele uyinaki ile nto yokuthi ukhona yena Mose waphuma masirayeli ephuma ehambe eGibhithe mayiphuma eGibhithe aphunywa adabula olwandle olubomvu kushilo ukuthi adabula olwandle olubomvu kwaphakamisa induku aphuma khona abona inkazimulo kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu khona ngoba asikwazi ukudabula olwandle olubomvu into engakaze yenzeke engekho yena ho wadabula olwandle olubomvu wahlabela uMariya wathi ihashi nenkoli yakhe uyithathwa iphonselwane intesokwenziwa yilete glory mtolomba inkazimulo mayifika sizoba ne-utterance engafani asizokuthi asukule amaculo enjwayelo sokule amaculo okwenza kwakhe ma ungene esontweni ungakuli into oyibona abayenza ucule into oyibo abantu abangayazi ba ilete glory izosinikeza i-utterance entsha sohlabela amaculo amasha abantu abangakaze bawazwe abangakaze bawabone kodwa areflektha into ayenzileyo azoriflektha ukuthi namabe siqula sisholo ukuthi uJehova kewenza njalo masimile masiqulitule amakhaya elindumiso yakhe bese yena qhunyiswa ukuthi le nto abayishoyo ngiyayazi ngoba ngike ngayenza asiqula amaculo ezwe asiqula ukuthi hewu hewu socula into eyireferensi yokwenza kwakhe indumiso yethu izoriflektha ukuthi uJehova wenzile wenzile okuhle empilweni yami malibonge igama lakhe i-worship yethu izoriflektha ukuthi uJehova wenzile masibheke ukwenza kwakhe ezimpilweni zethu kugcwala indumiso indumiso ithi wenzile yena masimdumise usenzele okuhle masimdumise usinikezile lokhu masimdumise indumiso akuwona amagama kuzoba yinto ayenzileyo sithathe ukwenza kwakhe sibeke phezulu sine silonge sisenze kanje sawudumisa igama lakhe asilonge sithathe la we shall worship the name of the Lord. We are praying just now. Badumisa ke bazalwane. Umedumisa. Badumisa, badumisa. Bahamba. Bathe behamba ehlane ma. Kwabese kuphela amanzi. Bancane kwaphuma amanzi edwaleni. Kuthiwa kusahamba futhi. Bancane bashaya idwala. Lakhipha amanzi. Ngoba later glory izokwenza imvelo. Isithobele. Uma sahlulwa ukuthobelwa imvelo. Asika experience later glory. Masabale izinyanga sibaleka abathakathi asike experience in later glory wabahlanganisa into ezenzile but in later glory kuzozimuthi wakhe ufike ekhaya lakho ukhuluma ilizwi imvelo ikulalele ngoba later glory izoletha inkazimulo e-undeniable izoletha inkazimulo engakazi ibonakala out of town bazangishaya ukuthi ekuthiwa ke baqala mtolomba ayiya makhasha sambe mve baqala mtolomba experience in later glory but 19 melenze ngebonke labantu bahamba nje bamakhaya bayadesire bayalangazelela ukubona okungaphezulu kwalento abayenzayo uJoshua mayibaneka kwafika umuntu abeduze kwakhe wathi mina ngiyinto yasezulwini I am a soldier from heaven to solve your kanye nawe. In the Bible, the prophet, yone yabo baprofeta nje makhasha lento abayisho akuyone yabo kodwa bathi bekhuluma into bengayazi ukuthi ithini kuthiwa lento isho iyeke abanikazi bayo when the time comes then understand it kwezwakala ke udalile profeta chapter 12 verse 6 kodwa udalile incwadi ibeke until
Bantu, Bangena ngaphakathi abahlala
ngaphandle. The Bible says, bangena ngaphakathi. Because when the sun comes, akasishisi ngaphandle. Uyasithabatha, singene ngaphakathi. Inkosi masingene enkazimulweni yakho. Singangena namhlanje enkazimulweni yakho. Singangena enkazimulweni yakho. Singangena enkazimulweni yakho. Singangena. Singangena. Kungena enkazimulweni. Siyangena. Kungena enkazimulweni. Asisasikali. Sesiyangena. It was the shadow of what was to come. But now behold, the reality is here. As it's abambanga, it's a twinze. But as a woman, as it's abambanga, it's a twinze. Just a bambile. It has more than a bottle. Sesi zelwe kabusha, sizelwe inkazimulo yasezulwini. Uyena ophethe inkazimulo yasezulwini. Uyena abahlikayo, uyena abavukayo, uyena namandla okwenza konke. Uyena onikeza amandla abayethileyo. Uyena osithwalayo, uyena indodana kaNkulunkulu. Uyena yedwa owahlikayo, uyena yedwa owanyukayo. Sinomphristo ngcono ozwelanayo nabuthakathaka bethu. Uyena uKristu Jesu munye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu. UKristu Jesu yena yedwa owangena ezulwini ngegazi lakhe. Wezwakala uDavide ememezela, phakamani mazulwini nani minyango yaphakade bese yangena inkosi yenkazimulo. Namhlanje ngiyayizwa inkosi yenkazimulo nenkazimulo yokugcina iphakathi kwethu. Singamemezela bantu bomphele, phakamani basango nani minyango bese yangena inkosi yenkazimulo. Phakamani basango nani minyango yasebhele ingene. Ya inkosi yenkazimulo nayo, 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 nayo.
Ela Mahasha, Ela Mahasha, Ela Mahasha. Hayata Ulaba Shaina Ela Kasana Kosheta Simulo Kosheta Simulo Kosheta Simulo Kosheta Simulo Kosheta Simulo
Now,
kuba bonke othixo akekho njengalo igazimulo igazimulo ezokwenza ukuthi akekho omunye okumele akhonzwe ngaphandle kwakhe.
That is the presence of the later glory. Couldn't have been and never experience the presence here rather in their lives. Let's close our eyes as we pray. Couldn't move. It's enough. Close your eyes as we pray. Couldn't move. The presence of Kulu. This was with the Nati. Sibone emnyeni ukuthi akusadlalwa manje. Yabisi, the presence is already transformation. Asizwe ukuwa sivuke nje, kodwa sizowa, masivuka sibe transformed. Le nto izokwenza ukuthi kuphele iappetite yezinye izinto, ungasuki la uhambe unxaniso. The presence was good. Mausuga la, unga langa zelu do zada, ba ulanga zelu unsuna ye. Uba ke,
Oh!
us now.
Siyangena kule nkazimulo Yati to Petro, this walk about the water, my heart. What about my wealthy full fall? That is law, who in daughter I am, is when. We are to pay the moon to Christ to chase. Yeah, Kelen Kazimu. Just call a matter, see, I'm getting a wound. See, Valida, make your head to song. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, open your mouth. Vulumlo mwako now. Umatuli, esikhathini sengabuya vulumlo mwako. Vulumlo mwako umtshele ukuthi uyathanda ukungena nami. Thank you, Jesus. Mayifike kazibulo. Kwabani letha amandla amasha. Mayifike kazimulo. Kwabanye kuyokhuma imthombo yodwa ngaphakathi kubo kuyoba ngazuthi imfula bayophimisela uphimisela okusha. Wathi maye babuza wathi sanamambelani mongcele mkhanikholwayo bathi asimazi wathi nangu bakhuluma ngeyilimi ezitsha sukela lapho ungayibambi. Open your mouth. Vula umlomo wakho. Angabikho umuntu othule etendeni. Angabikho umuntu othule etendeni. Angabikho umuntu othule etendeni. Wonke umuntu etendeni nafu. Leta kusiyona yamahle ingozi. Uwe umtela yena. Thank you Lord. Bamtela abafundi bathi sifundise ukuthandaza. Ask him. This is your chance. This is your chance. Speak to him. Speak to him. Sama, speak to him. Speak to him. This is your chance. Open your mouth. Theresa, come look at Kuruma's bump. Come look at Kuruma's bump. Upona. Restore us. He's here to perfect us. Masebuye. We know Kwahambana until he was no more. Here we are, Lord. Here we are. Namotina Baba. Oh, yes, Lord. Namotina Gos. Sama. Namotina. God of glory. Kulukulu akazimulo. Una mama mama mama. Umathulu afumukula. Open your mouth. Umafumelo satana kukwishe. This is your chance. This is your chance. Take advantage of this chance. And if I come with soak us in your glory. Soak us in your glory. Soak us in your glory. Change us, Lord. Shana mama, Kimata mama, Shan, oh my God, Sabe Kosha, Sina baba, Ilabaya, Umafumukula. Mamosa. As we people are my fool, Niam Ten and Sadegan. The glory of the later church shall be greater than the glory of the former church. Pazimundo.
Touch. Sula. He's gentle. He's gentle. Nima, worry. I need to be mad. I'm going to push up, push up. No, no, no. We'll lay our heads. More than we ever went to the city. When the law, when the book. What? Over to Mrs. Peggy's and the center is.
Never try to flip it or flip it. My fingers can't stop to flip it and flip it. Thank you, Jesus Christ.
Yes, born is demon. So I'm going to choose. I'll be a
nomsindiswe impilo yakho
ngicela uze ngaphambili I want to pray with you ongakwazi mamukela uJesu empilweni yakho ukhona nathi la uyeza kumnandi but uma ngathiwa umphefumulo uyabizwa namhlanje uyazi ukuthi awuyi lapho esithi siyakhona nawuthi Lord ngiyafisa ukukwamukela namhlanje ngoba ungena ubusa impilo yami gijima uze ngaphambili gijima uze ngaphambili wamukela uJesu yawumsiza ngani umuntu kuzuzizwe lonke alahlekele ukuphila kwakho this is your opportunity gijima wamukela uChrist uJesu uma ukhona ukuthi akaze ngimamukele uJesu ngiyangikuvalela ngaphandle gijima uzomukela uJesu kuyintando kaNkulunkulu ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele kuyazela iqiniso khona yini osalayo mangabikho osalayo mangabikho osalayo mangabikho osalayo simeni ngeenyawo sethu thina sonke mayingena thank you Jesus man of God thank you so much for this shusha siyabonga siyabonga kakhulu blessed my heart next and God siyabonga bandla ka Christ siyabonga sesiyahamba sishilo umhlabelele kabili yena bani baloko siyavala siyahamba thank you Jesus ekameni lika Jesus hallelujah sesho wasipho Sibongile baba wethu onamandla onke sibongile Nkosi yenkazimulo ukukhuluma kwakho impela kufana kwabantu kwenza kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele wehlukile akekho sithinta inhliziyo zethu kamnandi njengawe uyamangalisa uNkulunkulu wethu onamandla onke nanti ibandla lakho sesihlukana ngabanye ngabanye endleleni ende kukhona ingozi sendele nemfishane lolisandla sakho biyela bakho kwesokunene kwesokhohlo ngaphambili ngemumva sibeke phezu kwabo khazimulo yakho baba wethu ongcwele khazimulayo mayibavikele kukho konke isitha uNkulunkulu wethu esingazama ukwenza kubo gcina lokho abakutholele enhlizweni zabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha kumunesibongo kukufanele wena wedwa musa wenkosi yethu uJesu Kristu thando lukaBaba uNkulunkulu nokudlelana nokuhlanganyela kukaMoya oNgcwele makube nathi sonke izibuyo inkosi uJesu landibandla lakho haleluya.